Kanje ukuthi celebrate Africa and uyabona ukuthi sesisukile kakhulu impela emasikweni wethu mhlawumbe ngathi umculo sibuyisela kanjani
sisi yazi izinto eziningi ezenzakalayo siye singazinaki kuningi ukudlwengulwa kwabantwana abancane okwenzakalayo la ezweni kwenziwa abantu besilisa kanti mhlawumbe asinaki ukuthi lokho mhlawumbe kwenziwa indlela mhlawumbe osisi bethu abagqoka ngayo mhlawumbe ngoba phela umuntu wesilisa njengoba ihisha ingoma isono sakhe sivela ngokubona mhlawumbe ke osisi mabengagqoka njengendlela ehloniphekile ngendlela yakudala ngendlela okhokho bethu ababegqoka ngayo mhlawumbe konke lokho kungaphela so that is why thina siya sithanda ukudlulisa ama messages azakwazi ukuthi afikelele ebantwini abasha.
Good day babukeli be Dream On TV kamalam ndingu Amlo ndingu wakwambabala. You know very well into yokokubana xa sesifike thina ke kusuke kufuneke bona abaphathi bomcimbi njengoba selapha kule ndawo sikwi-poetry session ebakhona yeli ehlelwa yi-Estikini War of Art ihambiselana kanye nayo umzimkhulu poetry movement lapho khona nayo ihambisana nobuntu creatives kunye nomasipala wasemzimkhulu njengoba sikhona ke kule ndawo siphethe nje izimbongi ngokokuhlukana kwazo nawo amanye amaciko khona la emzimkhulu okubalwa khona nje uXothoza kunye nezinye ongasike uzilindele namhlanje. So what I'm here for mna ukwenza show into yokubana I keep you posted and updated into yokubana kwenzeka ntoni namhlanje kule ndawo yasemzimkhulu eGateway. Right next to me I have one of the founders zaholo mcimbi omkhulu kangaka ofundisa abantu bethu base Africa ngoba uAfrica bawo. Buthi womndicela ukwamkela kwi Dream On TV.
Sawubona sisi wami ngithemba ukuthi uyaphila ngiphilile nami kakhulu ngibingelele nje nakubabukeli be Dream On TV emakhaya nalapho kufika khona i Dream On TV. So igama uAphiwe wakaDlamini AP Mzizi as a stage name. So I'm the founder co-founder with umntungabantu Super Black Myeni base Stikini War of Art. So Stikini War of Art it's a platform esiza ukuthi ibhekelele ama poets wasemzimkhulu ekuthenini siba provide with the space whereby bezedlulisa khona imisebenzi yabo. So sitheke asicelebrate iAfrica Day kahle kahle into senkulu ukucelebrate iAfrica Day njengoba senza lo mcimbi. So we celebrating iAfrica Day through poetry and music. So siqoqe ama poets akhona around umzimkhulu sawahlanganisa together with ama crafters akhona njengoba ubona khona nemisebenzi yezandla yesi. Sase sibahlanganisa ukuthi abazoveza imisebenzi yabo ye art kubantu because esitikini si deal with imisebenzi ye art.
All right. Bodwa msebonga kakhulu ukuthi nje ube khona lathi la namhlanje uzosicushisa nje ukuthi njengoba sibona kukuhle kangaka la kule ndawo. Mhlawumbe ungathi njengoba ni celebrate iAfrica Day, ingama mhlawumbe abantu bayakwazi ukuyithola imeaning yokuthi kuyini ukuba umAfrica njengoba ubona nje abantu bekhona namhlanje.
Ngingathi abantu bayayithola iminingi kuyangijabulisa futhi nokubona abantu bephumile ngobuningi babo begqoke kahle ama African attire wabo ngokuhlukana kwakhona so okusitshela khona ukuthi abantu kusho ukuthi bayawu understand umcimbi nokuthi what it means to be an African. So ngiyafisa ukuthi lo mcimbi ungakhula nabanye futhi ebebengakaze bafike kuwona umcimbi but bekwazi ukuthi beze bezobungaza nathi lolu suku because usuku olubaluleke kakhulu to wonke ama Africans.
Bhuti wami njengoba sikhuluma nayo sikhuluma nembongi esikhulile engaperform emzimkhulu kuphela eperforma yena kwezinye indawo you can name them o Bed Center uhlangane namanye ama poets amakhulu asemkantshubovu kuyo le industry ye poetry. Mhlambe bhuti wami wena njengokubona kwakho la ungathi mhlambe endaweni yasemakhaya njengoba sihabantu abangayiqhelanga into kanje ingabe response mhlambe ihamba kanjani and also ungakhalela ukuthi ku improve ephi next time.
Okay, ngibonge kakhulu. Kule ndawo esikuyona semzimkhulu nje first thing engizoyisho ukuthi liningi talent elikhona emzimkhulu. Singasabheki izinkondlo kuphela but mubuka nje kumkhakha weart, abaculi esinabo, omaskandi, isichathamiya, izingane isinayo. So liningi talent elikhona emzimkhulu kakhulu and sisafisa ukuthi silithole nelinye futhi singakaliboni esitikini, sililande sizoliveza la esitikini. So so far umcimbi siwubona ubona ulokhu khula unyaka nonyaka owesithathu siwenza kulonyaka so sisafisa futhi ukuthi uqhubeke ukhule kakhulu kunalokhu noma ngisho ukuthi sifisa ukuthi abantu abaningi bewazi umcimbi bewathende futhi sisafisa ukuthi moving forward sikwazi ukuthola ama stakeholders azoba yiparty yomcimbi sithole even more yabantu abenza imisebenzi yeart abazokwazi ukuthi bazo exhibit imisebenzi yabo esidingi.
Alright, buti wami siyabonga kakhulu siyayibona nje i-response yabantu siyawubona umcimbi ukuthi nje uphumelele ngeyona ndlela. Mhlawumbe wena njengom-Africa namhlanje ungathini ebantwini base-Africa?
To all Africans ngingathi nje kubalulekile ukuzazi ukuthi wena ubani, know your roots because ukuze sikwazi kuya phambili kumele sizazi ukuthi kuqala singobani sisukaphi so that sizohamba in the right direction so kubaluleke kakhulu ukuzazi uzunderstand and also futhi nokuzigqaja ukuthi mina man African ube proud ngalento osuke uyenza and then bese ngithi let's keep on spreading ubuntu
intanda nenhle ekhothwa ngonina kazi kubanjani uma sezikhothana amanxeba hleze wazishaya isifuba ngomendo wakho usugcagcela ethuneni kuleli khaya amakhaza akhomba ngophakathi siphikwa nayimpilo ukwabusa yagcina ngekubuka okokugcina
ngakwesobunxele kunamaqophela abadlisa satyanyana bathenga uthando ngobukhazikhazi bashiya izibazi nanamuhla ke ukweduka kwabo kankwazi ngalapha nje kunamathuna ababehamba nempilo bengekho kuyona sebefika bezofela kimini ngcono nina ngoba thina sakhula safunda ngoxolo ingakho sekuyinsakavukela nokungithumela kwankatha lona ke kungumzilo washiywa ngothandiweyo egamele lithi nabani na akami ngalolu lodwa ngokugabu namehlo kwalo kayibonanga ke yasingithanda ngokweqile yase yajikela kwamina umnikazi njalo uma ngicingana namanyathelo okumshiya nansi ke lenhliziyo inokuthanda iphindelela kayideli kakhulu ayifundi ngisho emaphutheni isinokubalisa njalo umele uzilahla kunina ithi mina nginokubahlekisa bengihlomele kangiboni noma bengihlomele ningcono nina sanibonani umakhwapheni osadukelene nomaqondana
igama umakhwapheni osadukelene nomaqondana and a 19 year old poet so ngikhona la emzimkhulu endaweni yasenhlamba amasoka.
Alright sisi wami uhlala enhlamba amasoka umuntu nje okhethile ukuthi emakhonweni wonke abengakhona umuntu othanda izinkondlo mhlawumbe kuqale kanjani uthando lwakho lezinkondlo nokuthi udiscoverationini ukuthi uJehova ukuphile lesiphe sihle kangaka.
Okay being a poet ngaqala ngilalela obhuti uSibotha poet kanje nangkula and ngase ngibona ukuthi okay fine inkondlo ziyaphilisa and I decided to do it.
So uma ukhuluma ngokuthi inkondlo ziyaphilisa mhlawumbe emntwini nje ongayiyona fan ye poetry ungathi mhlawumbe ziphilisa in what manner?
Okay inkondlo ziyaphilisa nje ngayo yonke indlela like ngisho ngathiwa udlula kusiphi isimo but due to poetry ungakwazi mhlawumbe ukuthi ugcine usungakhomitha suicide ungacabanga kakhulu ngezinto like ziyaphilisa bayithatha nje isimo sakho basenze sabo then bakunikeza isolution ukuthi ungadlela kanjani.
Alright so sami siyabonga kakhulu we have seen you performing laphayana and we poem yakho you have touched ukuthi ene inhliziyo engadeli ngaphulwa ngathi futhi etheni I don't remember the words well but ngizocela nje ukuthi ungichazele ukuthi inkondlo yakho mhlambe beyichaza ukuthini and also bekusukeni ukuthi uyibhale nokuthi uwuphi umyalezo owusendayo ukuthi as listeners of umsebenzi wakho.
Okay, inkondlo that I was performing ngibithi nansi ke lenhliziyo. So it was about izinto esidlula kuzona othandweni, ama expectations, inendlela esiphathana ngayo nje kusama gender lawo wethu. So i message engingathanda ukuyidlulisa ukuthi ungahlali lapho ungameli uhlale khona. Yes, ungahlali lapho ungavaluisha khona, lapho bengayiboni khona ivalue yakho uzohamba. Ungafuni ukuzifanisa nomuntu, ungazishintshi ubuwena just because ufuna ukimpressa someone. Be yourself, umuntu okuthandayo uzokuthanda njengobunjalo.
Makhwapheni siyabonga kakhulu mhlambe abantu abawufunayo nje lo msebenzi omhle kangaka owenzayo bangawuthola kuphi
on Facebook it's umakhwapheni gemakazi then on WhatsApp ke 0718409232 0718409232
Jesus, you're Jesus. Jesus, pa 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 p
Shopee uyaphila bhuti wami?
Eh ngiphile kunjani sister?
Ngiyaphila ngiyabona nje ukuthi hey udla ukotini la udle zaseAfrika namhlanje.
Njani 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 inkulu indaba kuyafika manje nje ufuna kucace ukuthi imvelaphi yakho ikuphi kahle kahle.
Right. Umbishop lo washukumisa nje South Africa yonkana kuma idols ngalo wanyaka. Ngifuna ukwazi nje bhuti wami ukuthi right after ubonile ukuthi wonke umuntu wayiyazi ividiyo yakho, wonke umuntu wayikwazi ukuthi uye wabakhona lapha yakwibalazwe ividiyo yakho idlala wonke umuntu okwaziyo ongakwazi owasemzimkhulu ongawuyena owasemzimkhulu. Mhlawumbe right after that yini eke yenzeka, mhlawumbe ushintsho likela bakhona empilweni yakho noma kube khona ama-opportunities oke wawathola?
Kubi kuhlanga. Angazi ngoba ngizathi i-environment esikuyona na la emzimkhulu okanye mhlawumbe kanjani kanjani. Kwaye mhlawumbe azange babhilive abantu abathile kwithalente lami but hhayi angibonanga niks. Angifuni ukukutshela ma ngukuthi hhayi. Njenganami ngize ngakhipha ingoma ethi laze labhokhi iselebhu, laze laphashi iselebhu, alinamoto, alinaniks, alinamali. Nje ma ngidibana nabantu bayangigulisha yonke loo nto ukuthi ya yabona nje ubovele nabantu abaphezulu abasavela na-TV namanje but abantu abaningi bazitshela ukuthi imali ngayithola kodwa zange ngiyithola. Is the way I understand the industry ukuthi kunabantu vele abasebenzisa abantu kuzuza yabona nami ngaba naloso simo leso ngahlakabenza naloso simo leso yabona so kunjalo nje
waze wakhuluma kabuhlungu ubhuti wami. Mhlawumpe-ke singathi eyiphi into oyenzayo currently ongathanda ukuthi umuntu okufikela kuwo lo mbukiso akusupporte?
Okwamanje njenganginomculo nje we yazi abe ngafisa ukuthi umculo wami udlale emaradiweni. Yabona kungenza loko, kungenza ukuthi loko iphupho lami lifezeke. Kodwa nje umculo wami udlale emaradiweni ungakwenza ukuthi ufikelele kwabanye abantu abazakwazi ukuthi nabahlale bemcimbi ukuthi bakwazi ukuthi bangiqashe. Because into ebalulekile ukuthi fikelela ngathina bahleli bemcimbi baqashe. Uma ungaqashwa ekhaya uzaqashwa ubani? Ngoba kumele uqale ekhaya, uqale ekhaya usupport ekhaya bese uphumela ngaphandle. Babone nangaphandle, yes.
Alright, okay bhuti wami, siyazi ukuthi i-art iyona nto oyithanda kakhulu, it's in your heart. Ngiyakhumbula nje ukuthi uqalile kuyi-poetry uwumbhali, today you are in songs, usuke wahamba waze wayovela nakwi-TV ngayo i-art. Mhlawumpe ungathini, ungathi i-art iyini, ikuphilisa kanjani as a person? Lapha kanjani?
I-art iyona into enza ukuthi u-avoid-e nani ezinkingeni ezikhona since-ke thina-ke singanabazali sabantwana ekhaya. So kuye kufike lento ezama-suicide yabona uthole ukuthi mhlawumbe kuzadlala ingoma mhlawumbe yomnye artist ngathini noma elake America noma la kuphi noma la eMzansi but likwazi ukuthi likuhile but i-art iyakwenza ukuthi ube nethemba ukuthi one day uzokwazi ukuthi wondle umndeni wakho umuzwakini, ukwazi ukufundisa abezayo nehlobo nobubani. Iyabona i-art iyona nto iyona ngathini like ama-American adla ngayo akhuphula ngawo umnotho. So iyona nto engiyibonayo ukuthi nami iyona yona yona nto ewumgogodla kumina empilweni.
Right, bhuti wami, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga nje ukuthi usondele ukuthi siyi-Dream On TV. Sikufisela inhlanhla kujeni yakho. Siyafisa sengathi kungakhona omamele la okwaziyo ukwenza isifiso sakho noma okwazi ukwenza ukuthi iphupho lakho lifezeke. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Cela ukubonga ngolwimi esasilukhuluma kuqala before ilokhuza kuthiwa yini i-Freedom Day lo 30 years esiwugubhayo. Ngithi yatabotongata, ngithi yatacetelata ukuthutiti, nitingi tikatashete natamiti ngiti kwatazete ukuthi uzipitili tisata ngiti yatacetelata batathuthu bathe South Africa ngiti botongete ngete thutubata ete ngiti nitikwete iti treatment titivititi
aw siyabonga ithini lento asizwanga mfowethu
hayi bekithi nje ake ngisibongele ngokuthi ngithole ithuba lokuthi ngithole i-interview kwi-Dream On TV ngicele nabahleli bemcimbi ukuthi abazame ukuthi bangiqashe ngikwazi ukuthi ngondle umndeni yonke into kuhambe kahle yabona sisize nabanye abantu abasitrabhishayo baningi abantu abama-ofela sometimes siyazama ukuthi sikwazi ukusiza but nathi siyakhala njalo nje
siyabonga mfowethu yolwimi leso uhamba
hayi bathi isiphebula lesi sesikhulunywa abobaba bethu kudala kwakubonakala ukuthi laba bamhlophe ilumi lesimbuni bayalizwa kahle babekwakuyindlela yokweqhisela bona
hayi hayi sesifunde ngisho isikhwebula kwaze kwamnandi la ekhaya hlala kanjalo wona sibone sikuzisele nje ama-artist ofuna ukuwabona kwaze kwamnandi kwi-War of Art today
ngapha ingane kamasikhosana bayishaye baze bayibulala ngenxa yokuthandana nabantu bobulili okufana nobawo bethi bazoyifica phambili esogweni isizwe sethu siyobhubha ngamanzi nomlilo ngiloku ngibona iy'mbongi zibhala inkondlwende eyodwa ebhalwe ngegazi nezinyembezi ngase ngithi mina kwenze njani batibona bafuna ukukhuza besilisa ngoba bakukhona ngokubona ngegazi nezinyembezi ngathi sekwanele
akwenza kimi kwaphula inhliziyo ngaxola waphinde wangiphina ngimthanda ngenhliziyo nezibazi uqobo ngufakazi kepha isifundo sokuthemba kakhulu othandweni ngasifunda ukuthi ungabothana kuzekweqa kangithi sizohlukaniswa ukufa buka manje sizohlukaniswa ukufunda emaphutheni ngiyavuma amaphutha sifunda ngawo nami-ke emaphutheni akho ngifunda ukuphila ngaphandle kwakho phambili lasukuma labo ngumkhuleki ikhehle lathi bantu bami khona ukuphila engikutholayo namhlanje ningifunda ukuthi sonke sineyinkinga ey'fana umehluko izikhathi ezifika ngaso nawe ngiyakubona uphilile kahle abantu abakulahlile wena owenza iphutha lokuyitshela ukuthi banawe kwasekuqaleni yasifulathela imbongo encane yathi bantu bami sengiyonibona kwelizamo bonke
wabi silapha namhlanje and sizobhiyozela i-Africa Day and siyabukwa futhi siyathanda ukubona ukuthi abantu bethu bagqokile bahloba njenganama-Afrika futhi it's not only ending in poetry siyabuka ukuthi kunomculo siyabuka ukuthi kunayo yonke inhlobo ye-art as ubuka nje i-decoration iyodwa ukuthi it says something sinabantu abadwebayo sinayo yonke inhlobo yabantu abakwazi ukuhlanganisa ubuhlalo ukuze kuphume something ongayigqoka abanye bayathunga abanye benza mhlawumbe ungathini ngekhono ama-Afrika nanomqondo anawo in making sure that they use their God-given abilities.
Dadwethu, as ama-Africans are so gifted, they are so talented. From nje i-language esiyikhulumayo, from ukukhula kwethu, uyazi ukuthi abantu e-Afrika into yesigubhu, into esiphila ngayo, uyabo. Kukhulwa nje kwezinye izindawo kuye ukuthi uma ngabe kumele kuhlanganwe umndeni kushaywe izigubhu kuculwe kusinwe yi-art leyo uyabo ngike ngicabange nami uma ngasikhathi ngisaqala nje entweni ze-art ngaqala uma ngabe kukhona into engiyizwayo and then ngiyibhale phansi leyo nto leyo uma ngabe ngingezoyibhala mhlawumbe ngiyidwebe but ngaleso sikhathi usuke ungazi wena ukuthi sowuyi-artist so kudingeka izispace ezikanjena-ke la uzokwazi ukuthi uhlangane namanye ama-artist ube suyakwazi ukubona ukuthi cha ngingakwazi ngempela ukuthi ngiphile ngale nto le ngiyenzayo and iyona nto esithanda kakhulu ukugqugquzela abantu ukuthi bayenze ukuthi baphile ngomsebenzi wabo ingagcini nje ngokuthi uyenze bese ihlale ekhaya but iza nayo uyishowcase kubantu abantu bakwazi ukuthi bawubone umsebenzi wakho and njenganje abantu beshutha nje kulezi khathi zamanje ungathola umsebenzi wakho sowuthengwa mhlawumpe phesheya kwezilwandle who knows so into enhle nje kakhulu futhi engiye ngithanda ukuyigqugquzela abantu ukuthi babhale ngezinto ezibathintayo and izinto ezisuke zizokuthinta izinto ezikuma surroundings wakho. So masikhuluma ngama surroundings wakho shuthi sikhuluma ngala usuka khona ngempilo iphilayo ngempilo eyayiphilwa abangaphambili kwakho. So shuthi i transaction le uyathatha uphinde udlulise. So njenganje uzokwazi ukuthi udlulise kukhona ozophila obengenzeka mhlawumbe agcine engaphilanga but ngenxa yokuthi wena ukwazile ukuphila wase waphilisa bese nagcine esephile ephilisa nabantu.
One important question, kunesikhalazo nje siyaye siphume kuma artists angakithi ukuthi in their local municipalities abasupportwa kahle. Mhlawumbe wena ungaphawula kanjani njengosifisa nanokuthi ungangenelela kanjani kwinto kanjalo ukuthi nabo abantu bakulezi ndawo esihlalo kuzo bazithole beqasheka komasipala bethu kuma departments akhona endaweni yethu kuno kusuka kuyothatha abantu bangaphandle.
Ngiyabonga kakhulu ngalo mbuzo. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngizowuphendula futhi njenganokwazi ngiphinde mhlambe ngiwuphendule njengane sigqoko ngiphasona. Mhlasimpe nje okubaluleke kakhulu ukuthi as an artist uqala uzikhandle nawe. Uma ngabe kuthiwa kunama talent search umzimkhulu municipalities unakwenza ke nje ama talent each and every year. Mhlambe umuntu angakhala ngokuthi ke mhlambe leyo category noma leyo sector akuyona yona mhlambe iyaye engabikho and then bese sizame ukuthi sibakhulumele nabaphathi ukuthi cha sicela ukuthi niyifake mhlambe nale sector le so that na izokwazi ukushowcase iveze talent uyayibona le yona. So entweni ezikanjalo ke kuyenzeka ukuthi ama artists ayabizwa angafiki and then bese kuba khona nama sessions yabona khona i poetry session nje la yabo njenga nje ubono aphiwe ama artists ama poets asuke akho a performer lana namhlanje ama poets a attenda le session le kuphinde kube khona isigungu se jazz jazz club i jazz club nayo iyahlangana bese kuba khona umuntu ozokhalaza engazanga affiliate ku jazz club. So ile nto ebengike ngayisho futhi phambilini ukuthi uzoyithola kanjani uhlele khonini. So engathi ungathi ngiyethemba ngiyafisa futhi ukuthi uthi mangabe kuwumuntu okhalazayo kube umuntu nje ngempela obokwazi ukuthi umbone kulama structures lawahlukahlukene and ngokokwazi kwami labantu laba bakulama structures I'm sure ukuthi nawe uyababona kuma events ahlukahlukene. So akukho lulu ukuthi umthole umuntu mhlambe esewardini yakhe and angeke ngisho ukuthi mhlasimpe u wrong ngalokho. I'm sure ukuthi khona ama programs ebekumele ngaba ayahamba mhlambe ahambele ama awards ngobuningi bawo. But ke maso icabanga ke nami mhlambe ngaphinde ishaye ngase in terms of ama budgets nezinto ezikanjalo. But nje as an artist nami ke manje myself sengikhuluma izokwazi. Mina ngazisukela ngaattend ama sessions makuthiwa kunama workshops ngiattend lawo ama workshops makuthiwa kunama festivals be it I'm performing or I'm not performing I'm part of that uyabo ngizihluphe mangabe khona abantu engibaziyo njenga nje ubona ukuperform uxolile ngizohamba ngiyombuza wenze kanjani ukuthi uzokwazi ukufikelela la uzokwazi ukuthi no ngiyangenze kanje ngenza kanje ngenza and le nto le izokwazi nami ukuthi ingisize as an individual umuntu nje mina okungazange akhule ngokuthi mhlawumbe lokhu eblame government eblame umasipala enzana and le nto leyo ngicanga ukuthi ikwazile ukuthi ngisize because bezithi izinto mangabe zingenzeki ngizitshela ukuthi ngizoforsa ngizozama ukuthola information until ngize ngikuthole right and kwagcina kwenzekile. So ngizacela nje ukugqugquzela abantu ukuthi uma ngabe kukhona izinto ezikanje ama events inini noma sipala unama events awenzayo so musu kuza kwi event ngoba soqashiwe iya nje kwi event ubese uyabuza futhi ngingaba ingxenye kanjani yale event angeke baze bakuqhathe ngeke bakutshele baphosise bazokutshela ukuthi okay senza kanje 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 and then mangabe ufollowe lezo zinto lezo babase bekutshele zona uzokwazi ukuthi ube ingxenye yama events enzeka lale. Ngiyabonga.
Right, siyabonga kakhulu bhuti wami. Mhlambe nje umyalezo nje owodwa ungathiwa nje unikeze u 20 seconds kuthiwa nje khuluma nama Africa yini ongathi kuma Africa ufuna ukisho namhlanje.
Ngingathi ma Africa umuhle ngendlela oyiyo. Musa imitator abanye. Musa ukuzama ukuveza ukuziveza uyinto ongeyiyo. Ngokulandelana. Into ebengike ngiqaphele nje uma ngabe kunama competitions. Fana nabo Big Brother namobanibani abantu abaye bawine kulama competitions abantu abango best ekubeni yibo uthola ukuthi kukhona abanye mhlawumbe abakhuluma izingisi kwangcono kunabanye uthola nje kukhona lo ozikhulumela ulimi lwakhe And most of us, uma ngabe sokhuluma lo limi lakho unakho ukuzinyeza esikakhulukazi uma sowuhlangene nalaba abakhuluma lokho abakhulumayo futhi bekhuluma kangcono beze bathwenge bakukhiphe nangamakhala. Kanti umuhle ngale ndlela le oyiyo odalwe ngayo. Ngathi nje futhi abantu bangayibamba nje lapho and ngiyethemba ukuthi uma ngabe siyibambe lapho akukho la singalahleka khona ngoba siyobe siyibambe ezimpandeni zayo. Siyabonga.
Ayi, ube libhokolo umnakwethu. Ave kunzima ukuba ngowesifazane okhulele emaphandleni, wakhuliswa ngesineke neqiniso. Wafundisa ukubekezelela izimo ezinzulu esalihluli. Mina ngagezwa ngezinhlamba zomalume nomalumekazi nababa bengazi ukuthi ngelinye ilanga intombazanyana iyokhula ibe ngumfazi wendoda eyobihlosa ukuhle kodwa ngayo. Akekho ongazi ukuthi thina sidomu zasemaphandleni kithi umende usho konke.
Right, babukeli beDream On TV sisekhona ke kuwo lo mcimbi. Anisoze ndiwuqhoshe ndingakubonisanga into yokokubana who was our guest artist. Right next to me nginaye ke usisi esimthanda kakhulu esizaziyo iinkondlo zakhe sizazela ke kulo uKhozi FM. Nami ke sengikwazile ukuvuka nazo izimpendulo zemibuzo yayizolo ngakwazi nami ukuvuka ngiqaqa amafindo bekuqhoshiwe. Sisi Zion Vilakazi sicela ukwamkela thina siyiDream On TV. Unjani namhlanje?
Ngiyaphila unjani?
Right sisi ngibonile nje ukuthi uyashaya lapha and izinkondlo zakho aziphelelwa. Mhlambe yini ongayichaza ngeart nangezinkondlo nangeduration yazo mhlambe?
Into engihlezi ngisho ukuthi ipassion iyashisa, passion burns. Mawuzalwe nayo ufumbathiswe yona uyithanda futhi iyohlezi khona. Noma ngathi uzama kangakanani ukuyibalekela.
Right, sis Zion, sibonile ukuthi you've performed so many poems. Kunyanisiwe makuthiwa nje iy'nkondlo izona eziphilisayo futhi ezithumela imiyalezo. You have touched on COVID-19, which is something esingaze sayicingela ukuthi ingaze ibe khona e-Africa nasezweni nje lonkana. Futhi ize yas-affecta to an extent that e-Africa oko sasiphucekile siyabanye isinkwa at that time. Kwabanye asikakabuyi. Mhlawumpe ungachaza uthini ngezinkondlo nanokukhuluma nge-realities that we are currently facing.
Okay, going back to COVID-19, kimina it was an eye-opener as an artist. Yashintsha indlela yokusebenza not only kimina but nakwamanye amaciko kakhulu. Yabo, and as much as iCOVID was bad ngalesa sikhathi, but yashintsha into eningi endleleni yethu yokusebenza. Nokushoyo ukuthi futhi kuningi kuseza okuhle nokubi. As artist kufanele ukuthi sihlezi siready. Kufanele sihlezi si-relevant ngaso sonke isikhathi so that when change comes, nathi asilambi makufika ushintsho. Mina iCOVID-19 yangifundisa lokho ukuthi you have to be on your toes ngaso sonke isikhathi ukuthi okay fine there's COVID asikwazi ukuyoma stage, then what do? You use social media. You understand ukuthi wenze show because ukubhala akupheli ngalesikhathi uperforma kuphela. Sometimes uyabhala umsebenzi uhlale nawo. So iCOVID-19 kimina, in fact namanye ama social ills kungifundisa ukuthi ukubhala akupheli ngokufika kwe social ill ethize.
All right, sis Zion, sike sakuva kakhulu sikuvile emsakazweni uKhozi FM. We've seen you on biggest platforms. Mhlawumbe nje kwamaciko asemancane ubonile ukuthi we have young females la eseziqalile ukungena lokunyathela ekhondweni lenu as big artists. Mhlawumbe yini ongayisho kubo in terms of discipline, in terms of ama expectations and also in terms of ukuba original, originality.
Okay, one thing I always emphasize ukuthi i-talente liyakuqoqa. You understand? Liqoqa kuzo zonke izinto okwakade ungafanele ukuba yizo, liyakhipha. Nami angizange ngize ngicabange ukuthi ngizoba le nto engiyo, but it was talent eyangikhipha kwilokishi. Ziningi izinto ezenzekayo elokishini umuntu akhulele kulona. I-talente lona elikusetha apart and it gives you the discipline. So nje abantu abasha, mina into engizoyicela kakhulu kubona ukuthi abangayeki ukubhala. Abangayeki ukubhala, abangayeki ukuba inspired, but bazame ukugcina i-originality ngaso sonke isikhathi because asimdingi omunye umxolisi mtshali, asimdingi omunye uxolile Zion Vilakazi, asimdingi omunye ukwazi indlangisa, asimdingi omunye ugubhela, sebekhona already. We are forever looking for i-diversity, sifuna ukubona ukuthi okay fine. In as much as senza i-craft A1, but sihluke kuphi, sibahle ngokuhluka as artists.
Siswami nje singekaqedi ngicela ukukunqoma ukuthi ugqoke kahle. You look so much like an African. Mhlawumpe ungathi lento yokuba umAfrika ichaza ukuthini, and also how do you encourage us to keep being Africans, to be black and happy, to pride ourselves with our language, the food that we eat and everything.
We are very rich as African. That is one thing engibonayo engathi thina asiyazi. singama Africa si rich ngama languages, si rich ngenqepho, si rich ngokudla. We need to understand that and we need to embrace ukuthi thina singobani, because ukuba umAfrika kungakukhokhela wena, but angeke kuze kukukhokhele ukuzama ukuthi ube waseMelika. So nje ngiyathanda kakhulu kumacika seza nabantu basemzimkhulu nabantu base South Africa nje onkani ukuthi nazi ukuthi ukuba ngumAfrika kungagisa kude kakhulu as a person.
Right, siyabonga kakhulu sisayo. Sasivala nje siwuthola phe umsebenzi wakho currently.
Umsebenzi wami khona on all digital platforms uthaba, one of the poems ebengi performa namhlanje, umfana omdala. Another poem I've done ama collaborations with Abo Sisi, I've done ama collaborations with Boys of Soweto, YouTube, Spotify and all other digital platforms. Umsebenzi wami uyatholakala and there's other more ama projects asazophuma that I already recorded, but ngenxa yobuningi bomsebenzi asalindile, but abantu should look out on my social media and on all digital platforms.
Right, siyabonga kakhulu sisi wami, ube nosuku oluhle.
Siyabonga. Right.
Dream On TV, uyayazi ke mna ukuba I'll always bring you the best out of everything that is taking place kuloo ndawo endisuke ndikuyo. Right next to me nginabafana nje bakaXothoza. Uyazi ke nawe ukuthi ngisuka sengikhuluma ngezinkulu, mase sikhuluma ngoXothoza sikhuluma nabafana bokuthula abakhona la ecaleni kwethu. I'm speaking to the leader uButi uNathi wakwaNdobe. Buti wami, ngicela ukwamkela kwiDream On TV.
Yabonga sisi, kunjani wena?
Siphilile buti wami, siyaphila kakhulu. Siyabulela into yokubana nikhona kule ndawo namhlanje nathi. Mhlambe kuni le nto yomculo ithetha ukuthini?
Sisi, umculo la kuthina yinkahle kahle impilo. Lakuthina siyawuphila, iyona nto esijabulisayo, iyona nto esikhululekayo mangaba siyenza. So nje impilo yethu uXothoza iyona nto esijabulisayo, inhliziyo zethu nje mangaba sicula isicathamiya thina kuzuke kuphelele kuthina.
Right, buti wami ke njengokubona ukuthi a lot of young people bangenile nje deep kuma-drugs, bangena kwizinto ebingamele ngaba bangena kuzo. Mhlawumpe ungathi le nto ye-art, uku-collaborate umculo, mhlawumpe ama-poems nako konke lokokubona bekwenzeka namhlanje, mhlawumpe kusize kuthenini?
Sisi, mhlawumbe njengoba nawe ubona labafana basabancane kakhulu, so isikhathi esiningi basichitha la emculweni. So isikhathi sokuthi bayowenza izinto ezingalunganga like ukudla ama-drugs abasitholi. So into ye-art like nomusic, into ezikanjalo ziyanceda, ngoba abantwana isikhathi esiningi bakwi-sport bayacula isicathamiya. Siyapractice mhlawumbe ngezikhathi zobusuku thina the time sike-practice-ini. So leso sikhathi sokuthi bona bahambe bayokwenza imikhuba abasitholi, ngobani? Ngoba phela bona bazokebeka esicathamiyeni becula.
Right, siyabonga kakhulu. Ngiyeva buti wami ukuthi umculo wenu nje ukunokuthatha usibuyisele back endaweni ngendlela esikhule ngayo, ukuthi sikhule intombazane igqoka kanje, intombazane ihlala kanje, intombazane ayenza ukuthi kanje. Mhlawumpe lokho kusizaphi njengoba ubona namhlanje ukuthi celebrate Africa and uyabona ukuthi sesisukile kakhulu impela emasikweni wethu, mhlawumpe ungathi umculo usibuyisela kanjani?
Sisi, yazi izinto eziningi ezenzakalayo siye singazinaki. Kuningi ukudlwengulwa kwabantwana abancane okwenzakalayo la ezweni, kwenziwa abantu besilisa, kanti mhlawumbe asinaki ukuthi lokho mhlawumbe kwenziwa yindlela mhlawumbe osisi bethu abagqoka ngayo mhlawumbe, ngoba phela umuntu wesilisa njengoba isho ingoma isono sakhe sivela ngokubona. Mhlawumbe ke osisi mabengagqoka nje ngendlela ehloniphekile, ngendlela yakudala, ngendlela okhokho bethu ababegqoka ngayo, mhlawumbe konke lokho kungaphela. So that is why thina siye sithanda ukudlulisa ama-messages azakwazi ukuthi afikelele ebantwini abasha.
Right, buti ngeke ngizobe nginesono uma ngaba siyivala ngingawuzwanga nje noba umuco wodwa. Mhlawumbe ningathini nje ukusivalelisa?
Singathi nje sisi, weno wadala izulu nomhlaba nkosi. Ufanelwe ukudunyiswa, wena owadala konke emhlabeni babala.
ufanele
Wow, wow, wow. Buthi wami singawuthola phi nje umculo wenu okokugcina nokuthi nina senilandela kwawaphi amakhasi onxibelelwana?
Siyatholakala ke ku Facebook i-page lethu lithi abafana bokuthula. Umusic wethu ke sisazama ukuthi siwufake kwi-internet but ama CDs wona sinawo. So umuntu mhlambe othanda ukuthi asimamele uyakwazi ukuthi mhlambe afone simlethele i-CD akwazi ukuthi asimamele but ke siki process yokuthi umculo wethu siwufake kwi-internet.
All right, buti mhlambe ungashiya nje inamba. For laba badinga ama CDs.
Okay, inamba engitholakala kuyo ithi 083-268-7309. Mangizaphinda 083-268-7309. Ungangena nje nasepagini lethu mangaba khona okudingayo ngekhwaya like umfaniswano weqembu ama CDs weqembu. Mawungenile nje kwipage lethu kuFacebook elithi abafana bokuthula sizafika sikuphendule khona lapho.
Alright, siyabonga kakhulu. That was abafana bokuthula nje abasho ngevoice emnandi. Siyabonga kakhulu ukuba nani namhlanje.
Siyabonga nathi sisikakhulu.
Siyabonga. Right. That was us ke sikhona kuwo lo mcimbi. Mnigama lam ndingu Amlo Ndingo kwambabala. Don't forget to follow us ke ku Facebook wethu si Dream On TV. Ungalibali nokuyo subscribe ngaloku pha ku YouTube channel. Utsho ucofe nela qhosha eliza kukhumbuza into yokubana there's something new esesiyikhuphile thina si Dream On TV. Also don't forget to tell a friend ukuthi there is into kuthiwa i Dream On TV naye ufriend axelele ufriend ne friend ka friend axelele ufriend into yokubana sikhona thina we will always come first in making sure ukuthi we keep you updated. Siyakuthanda uhlale ngolohlobo.